Abuje uri kurakondwa mu Burundi nka bwose ndetse no mu bihugu bitandukanye aho mu Rwanda mugisha janje nyor ari umuririmbyi kabisa afise amateka bro harabishi biyumvira ko ufise ngo umupfumu akazi abaje abantu biyumvira ko ngo ufise umupfumu akazi bo wababwira gute
cyeno wababwira ko nayo wabwiye umuntu aduzwa n'Imana kandi ibikogwa gusenga cyane kwicisha bugufi kubana neza n'abantu nivyo bituma umuntu atera imbere nta miti nta murozi yasumbye Imana na uvyigeze biboneka.
Igoze TV
Nuko kimwe kukindi hagati y'umugwi wa Msonga TFC na Flambeau du Centre imigwi yose isanzwe iri mu gisagara cha Gitega urukino rwagenze neza rurangira neza aho mu mpande zibiri zose haba mu bafana ba Msonga ati n'abafana ba Flambeau du Centre bose batahanye igitsindo kimwe kukindi nuko mazi urukino rukiba hacha haba akantu irabire ukuntu umuhungu wa Birman Boy yinjiye muri stade yuzuye abantu isinzi stade ingoma y'Igitega uti yari yambaye gute birawe na yaje kumburi yambaye jezi kumburi iriko imigwi ibiri yombi ndavuga umugwi wa Flambeau du Centre hamwe n'umugwi wa Msonga TFC n'umupira kumburi t-shirt yari gabwemo kubiri uruhande rumwe ruriko team ya Msonga TFC urundi ruhande ruriko team ya Flambeau du Centre nuko urukino rumaze kurangira habaye ikintu kumbure ntari bwaboni mu gisagara cha Gitega aho WG kumburi yabura ahonyora kumburi kubwishi bw'abantu kubwishi bw'abafana biwe cyangwa kubwishi bw'abamukunda kumburi bamushengereye ku buryo bw'uko natwe nka Igoze TV twaburaho duhonyora kugira tumuganirize ariko nk'abasatirizi nk'uko mwarenyise narasatiriye uburyo ki noshobora kumuganiriza kugira ngo abadukurikirana abakunda Enipro nijwi giwe abakunda Enipro nibiganiro viwe abakunda muri rusange Igoze TV kugira ngo Bad Boy Kira AWG tumuganirize amajambo abiri cyangwa atatu aba nawe ukuntu vyadugoye ukuntu twahasirinze kugira ngo dushobore kuganiriza WJ aka Bad Boy Killer
ugisagara cha Gitega WJ kumbure iteka ntangere kutera umugwi wa Flambeau du Centre na Msongati ukagenda kumbure wambara impuzu zigaragaza kumbure ama team yose iyi creation kumbure yakujemo gute canke byeje gute kugira ngo ukore creation nk'iyi kumbure yakanza
urumva izi team uko ari zibiri abantu benshi bazikinamwo nabantu twakuranye abandi twariganye rero sasa bose ndabazi yo bavuye kandi ndishimira iterambere ryabo rero sasa kubona uno musara bakinyi bakomeye mu gihugu nanje ndavyishimiye
nuko mwarakoze akaririmbo mwakoreye urunani akaririmbo novuga ko mwakoze remix y'indirimbo yanyu mwakoranye na ibisusu mwakoranye na Kiriku Akiri munyuma abanyagitega uno munsi mwabakoreye amateka aho mwaje mwambaye kumbure ijez igaragaza imigwi yose ndavuga Flambeau du Centre nkavuga na Msongati nuko nkuko ejo mwari muri Lenox bro jenshaka kumenya vyukuri utamishije uyifana yose imigwi canke ufana Msongati canke Flambeau
ndayifana yose nakubwiye bose n'abavukanye rero iyo bakinye bihora bingora guhitamo ariko bose ndabakunda n'abantu nzi kuva bagitangura kandi ndishimiye iterambere ryabo rero bose ndabashigikiye batere baje imbere
yes dabo kumburi uravye ukuntu ukundwa ukuntu kabisa ugwaruka gose kandi uri umwana wa Gitega uku kuntu wubatse izina bamwe bavuga ngo kubaka izina ngo vyadutwaye imyaka myinshi ariko nk'umwana wa Gitega uri kuraraba ukuntu abana gusa bagushengerera bakakwereka urukundo ntangere iki kintu ugiha ishusho nyabaga
uyu n'umwanya wacu mana uyu n'umwanya wacu baradutwaye imyaka myinshi ariko ubugihugukire wacu ntubizi noneka mana igihugu nitwe tugifise mana nta bwoba no mu muziki niko vyifashe muri uno mwanya babwira abanyagitega bari ku bwoba
byaragushikiye aho bavuga ati uruwa Birimani kumbure nkuko wabigaragaje ati mwafata naba ariko ubu umuziki narawufashe mu ntoki
eh byarabaye kenshi urabizi na baradusuzuguye cyane ariko ubu twariyambitse agateka ubizi none gama
mbwirira rekajambo kamwe bajya abantu basuzugura ngo umumanuka ngo nta kintu ashoboye ariko ubu aho tubona ko umuziki uhagaze na cyane cyane ku muntara za rugo
yano wabwira ko umuntu aduzwa n'Imana nta kindi ntore nzako
kaka ntorungirira ati aiwe aiwe kumbure mukangira kuri Igozen TV
Aywe.
Abuji urikura kondwa mu Burundi nka bwose ndetse no mu bihugu bitandukanye aho mu Rwanda mugisha janje nior ari umuririmbyi kabisa afise amateka. Bro, harabese biyumvira ko ufise ngo umupfumu akazi. Abaje abantu biyumvira ko ngo ufise umupfumu akazi bo wababwira gute?
Cheno wababwira ko nayo babwiye umuntu aduzwa n'Imana kandi ibikogwa gusenga cyane kwicisha bugufi kubana neza n'abantu nivyo bituma umuntu atera imbere nta mitsi nta murozi yasumva Imana na vyigeze biboneka yesa twizera Imana dukore cyane vyose birashoboka mana yama
novuga ko aba upcoming kumbure abaririmbyi biko barazamuka nk'umuririmbyi kumbure waciye muri bica nk'ibiriya ariko kumbure ubu ugeze ku izina nyaryo abaririmbyi bato bato bakizamuka systeme bokoramo kugira ngo nabo bagere haca nk'ihariya n'inkiya
cyo nababwira nuko intambwe ya mbere umuririmbyi niwe ategezwa kuyifata wowe urerekana icyo ushoboye hama abandi bakagusupportinga ku cyo ushoboye nta muntu azoza kuvyura uryamye wowe uravye kugakora ukamwereka akazi niko katuvugira twebwe yataba akazi keza naho tuba tugeze
asante bro ariko kumbure aba boss kumbure batitaho abaririmbyi bacu b'abarundi akajambo babwira kujya batuma ko abaririmbyi bo mu mahanga ariko bakibagira abaririmbyi bacu akajambo kumbure mwo babwira ni nkaka
zico no babwira nuko ntacho mse no babwira ahubwo abaririmbyi b'abarundi dukomeza ibikorwa tu umubosi ashira mahera ahabona inyungu sivyo none ashira mahera ahabona inyungu dukore cyane natwe ari umunsi wacu
yep.
Igozen TV.